bayana ya mambo yasionekana.
Amini, yanawezekana.
jump. It's still on.